Du har en helt åpenbar sjarm, og du er dritgod på det du gjør.
State of club. Short term memory, huh? Say clubs this time.
Clubs.
Look at that smile. No, fix your car. Like, it's like, no, no, no.